yɛnsa kan kra bi ɛne mfoni videos ahodoɔ binom afi so manya ya kyɛ sɛ ɛyɔ sɔfoɔ kɛseɛ paa ya wɔ so manya hɔ nomu a yɛkasa sesiei ɛne na dagya nyinaa ɛgu abɔnten wɔ nyinaa ne sɛ wɔsɔfoɔ yi wɔyɛ no dwe sɛ nkɔpɔ obi to adi ɛti ɔyɛ video call ɛne ɔne abanteɛ no di nkɔmmɔ a na ɔyi ne bɛmman ɛne ɔhurihuri bɛmman ya sɛ kɔkɔ atɔwuo kurom na atwe sɛ ya na pɛgya na asere na ɔse boa ne so nwura ne ho na ɔsusususu ɔtwe ne bɛmma ɛde apɔ obi turu mu ahyɛ boa ne deɛ ɔyɛ bi a boa ne hoa ne koko so ɛma ne kaa ne boxer
Se me mo akwa ba embo Ghana TV 1 so ensem a etwego social media my Ghana mu ena me DB bro na se ye beka se sasem part ye hwan pa na enja ne koto ano asofo e beja ne akoto mu ena ne wo mu bu nkrofo to edugumu ene na mdu kopie mu e wo so menya sofo ba kwa hodom ani di ene prophet ye Abraham Kena a chese na sorry no edin ene the promised church of refuge jane kobra na chese obi a nyina odwane a na oba betua wo mu ntino mo fe na ye dwane kobia a chese ni di eno na sofoi aya awomasem na awomasem a wa ye nyina ne se chese ono de ema wo ho bebi ono akwa na waware ewo ema fo ni nyina echi no opebe ma ene nada egu ne tu egum a chese okofre eye be ma ba ko ene ni ye video ko na video ko ni ene chese waro ne hu nyina na de jada so na sebi ne kwa kudonkwe eda so na egbochinye ede echre eya brandi na owie ye no kwetwa brandi so meye hia na ye nya adwuma no no so yo wate ene wo hia no ene so ko hia na video call mu ye yo record ye ene ne na fofo bi ko hia no ene so mu ene ye mbro na ade sofo bo ni be ni sofo pe be mato ene die sebi na ye mbro na ade ne de nya asem ketua ensem ni kire mu edo so ye kwa ni nkoti efri angel tv angel fm ye ba ye beto so
yɛnsa kan kra bi ɛne mfoni videos ahodoɔ binom afi so manya ya kyɛ sɛ ɛyɔ sɔfoɔ kɛseɛ paa ya wɔ so manya hɔ nom a yɛkasa sesiei ɛne na dagya nyinaa ɛgu abɔnten wo a wofie deɛ yɛntumi ahwɛ bi yɛde ahwɛ paa obi ahwɛ no 111111 a ne nyinaa ne sɛ wɔsɔfoɔ yi wɔyɛ no dwe sɛ nkɔpɔ obi to adi ɛti ɔyɛ video call ɛne ɔne abanteɛ no di nkɔmmɔ a na ɔyi ne bɛmman ɛne ɔhurihuri bɛmman ya sɛ kɔkɔ atɔwuo kurom na atwe sɛ ya na pɛgya na asere na ɔse boa ne so nwura ne ho boa no ɔyɛ very smart paa asoɔ ne din na da mayi ne soɔ no yɛfrɛ no the promise church of refuge na ɛwɔ ɛyɛ so manya hɔ ɛti sɔfoɔ yɛfrɛ no dwankɔbea wotumi sɛ asoɔ no nyinaa tɔ fa bɔ no asekyerɛ nyina sɛ dwankɔbea ɛti sɛ biribi haw wokuru no sɛ ɔmpɛ ɔnim ahwɛ obi na sɛ de woka no ɔ so ɔntua adwuma mu na wonya kɔntrateɛ waka tua neɛ ntom a dwane bra hɔ bɛhyɛ hɔ a wobɛboa paa sɛ wahwɛ atwa fa sɛ ma mo awe nyinaa wie no a woyɛ ma atwa kuro no na ɔnsususu ɔtwetwe ne bɛma ɛde apɔ obi turu mu ahyɛ boa ne deɛ wɔyɛ bi a boa ne hoa ne koko so ɛma ne kaa ne boxer ɛti ɔhu sɛ ɔyɛ anya bɔe no na deɛ wakɔfa saa asɛm wɔ nyinaa ba abɔntɛm ahunu bie no yɛana mu sini yɛ awɔ hɔ nomɔ yɛasoma no awokɔduro so paa wei yɛ wɔne ansa na ɛne yɛana mu sini nakasa asɛm no kɔdi apɔsifoɔ hɔ no mode wɔne ama nkurɔfoɔ binom atrɛte ɔmo life yakwada we wonka ho mo bia entertain no mo bia mfana sam kwane so kura ya de atie ba bi na asemasie ana reporto don't try na bia nyeketwa opam bo majo
so afia ko bi
akode e
o nyamia don bia ti o ha na na yimo ye ka ho asem wa nyeketwa
fo ano na fo adwa pa na ya dan na fedi asemi eba abonten na one na abante nsika sem ho ana amfa na sesen
so me da tapia ya be me chi na pa ba da ba ye so menya to mo apo ye me ntemo na video ana sen so ma hta e wo ha no akoye se akoye amamfo ka se bibi se but yan ka se ye jo mo so no fe kwa ta mi fi so eye sawe anu no e ben so menya ye pa so menya mo no nti bi oso fu yi ehwe mu kaka aye ye etete o ya de se no ni abantu ale e ho asem abei e di nkomo e wo fon so na o ma ye video ko sa hodo bebre ama kese ni mu e na ne ba ko apie ababo nti so a oso fu abo pakeba a chese de kokudon sure esiso na osmos komu ma chese onye abranti na me video kwa na abranti ni so onye half meter na chenicha na enu mu na se asemi e ba ye ya police for ye no mu edin cha ho se committee nyama information se ye ya e ho asemi ni ba ye nemu kana police ask se mu ma information dia ya bo akira bo cha bo cha nemu na no ye hwe mu ya wo da wo ko de mu a kana man cha ho de ye wo ho no abuche mu se abranti e ne na so ma ya chief of me oni o sa so ni any abranti ti she ho sɛne mu nko tia wo baby na bia sɛ ya ka mu kwanto afi sɛ den cha abranti e ma lie sɛ ofofu yi sɛ na waka akyɛ no sɛ o sɛ so ni nko tia wo baby no mu yɛ bi sa nti o kru ala me che ne na ho fona ne na ho no so etimi kɔ hwɛ sɛ wo ma wo baby a ta baby a oni o tofu kwa ko chia no no ɛno ɛna mu kɔ du ho no ɛna o sofu yɛ ka o twash abranti so ama one no aye that to win TV eno e ya let and attend some aye get here eno no eno eno na so e ma mrente aye pii pii wura no mu e be to so for so a eno e for from mo bro no ye pa e ye ni bia kama ana mo dan no di come dan na police service e was come nya e ho asem e pege na ndo mu ka ka e che se o so for aye to na da ham pii na e wa ware o ma enan ha che se o yo bia o ye ware for o che video kra na e ko so ɛno ana o se ring ase se
babia na na da jamu da so nyina hu ni sa ring ni se no
exactly apia ring e se no na komo ka kete mu se for your former Pentecost elder
ano atene wa kwa kwati asore no
sa fe 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 fe
sa adum aba ne so nti wo de afira so no kwa kwati de
yes
adum ni ayi no sodomize no
aje se Pentecost so mu so no se wo ye wo ho ta bia nate empama kwanzo a yem ikeneso ma won to aso nti hwa no nanom nam so ma ni pokoti na sori a ehwemu anate nkoma a eba kese ehwemu anase de eba kese wapa koye sa dia video yi agent na obokro bo mu han ni nkotem dia ene hu sa
ai jamai hu no yansu ati bi kura sa womo awadi kawe womo to nyina apostle fo abom kokomo sise ehun abo womo womo so so mbeka sa wudu aso to fom no bibi sa akoso
eh apia de ekoso wome de se unse asem se ba se obi eye victim a edi ye pa po se obeba bom ti no mbeka sa so fu ene na bibi sa e bi sa wan hwe pra na se ne stigmatization be koso kran ti no ebe ma wo ankasa ka unfu ni se obeti na ta potem ha nti no ɛno no deɛ ɛyɛ ade a mamfontiri ma mmɔnten so na sɛnea mede kankan no policefoɔ mmoayɛ ne nhwɛmu asɛm no akɔkɔdi regional office anaasɛ kopobia ɛs regional office a policefoɔ gu so a moyɛ atɛm nhwɛmu na bɛtumi aka sɛ ɔsɔfo yi ɔwɔ ɔhwie a kyerɛ sɛ yɛhwɛ mu sɛ naano pɛ sɛ bɛ ɛtwa mu pɛ ɔyɛ asɔre ama members baeɛ ɛma kyerɛ sɛ wotɔtwe sɛnea ɛwɔ siti a na ni me metne die o monti se dogo bi krapo nu abe a na je se e won se ma peja wa afia nti o pa probo ne mi pete mu dia e topic a e na ma manfo e so na ze we chi ani pa mienu mi ense chi a e ni asem o mu kan no wa ji ji ye pa bi se en kan ni na o ya se kese e pe ni e da ene o sofu yi ne ho aba se no dia
ye da si pi asofo ni so e ka hu bi pa
onya sofo ya mo hwe ni ye
eh wati asore a waro register no
de obi ati asore na nche so ye sofo
na o ye den
ti
ye ye fere sen
oh prophet o
wo ye di fo
ati asore prophet na so sofo ti ya sa fivefold ministry no de o mo a o twa to pa jema e kra ka sa me suma wo wo ma fu adomination control che wo mo ye ri pa bon fo kese dodo part me in konsefo no ya me suma wo no ma do mo fu e she nkom no e kwam do on kakra bia Pentecost assemblies ani san sore no wa won't win kofrim kwoto asore wo wie bible school pa institution na kasa e de pepe ba mi wakwa kwa head e enyo na ate ye e toro bi so be show bi ase a wo mo na so mo e she nkom ba kum yere mi se ye wo mo nya asore a no ma fu makwoto mo de
ento
anya Pentecost e yi e de po onu
Also, I a former.
Nipa for former.
Ex elder.
Oba, I look for praying. Kwa pewi ani ampiro akotina sorry.
You.
Wanye.
Ovo bisho mo.
Nipa ovo. Professor ni e ni masik.
Wama aso na funi bino.
Wama aso kwa funi bino.
Yɛntu aso na yɛde ne kyerɛmu ɛwɔ awerɛhosɛm a ACL ɛwɔ Winneba ɛmpatɛmu ɛhɔ
awerɛ yɛnkɔ kyɛnkyɛ homra second story no
okay
Chemun ya kwa kuti ye aban nechese. We be see se say crob hanamon. Who be our beginity, and a womb will be our wasemba, when the crack or down, no beke be the amount so for more, and then no poor be to a boy gummy. Gan has to dear in a beggar say, shed onion to move. So at the answer said, be bizarre, and cross so, and then there's so free, no home action number auntie, action will room one manna or more a bunny, to miss a time or more bunny in a nose and a ring. Bear my worry for, and when young for, or shine the picture here that's your to say, bear me more. Acha se enmunyam ankasa ehwe na enimo tum so enmunyam fo na akwakobɔ brɛse enngwase sei na emante yi aso nimu enam se dio ye na nyintini wo ye hwan kra na otwe mu ntimi nka bi ma no je se apostle fo na omatumi afa na je se wo mu atumi atwa charge no enam se ɔno ankasa kwan na opɛso fa so ne ade ɔno opɛse ye no enya de pepenti no mu bu no kra no oni se oni bibia obetumi aka ntini de free so menya eba efri eyeso fo janko bia ne na kachie ena medibi e de abrewi so betumi achre waje o comment section no ase yo kase video na no aden ano aden paye nti wenye ni nyina anhwe ni ye a when view ni ye a fache ye e YouTube mra nti ena chese ya ye nsa e de ama onemom de na chese bibia e da so kring kring so atiasie me da se bebre so share ye ma review so comment no de beba like video ni na share